what songs would be on the soundtrack of your life?
Just feel, man. Just a feel. 410. The feelings are awesome. The feelings are awesome. Filasa 410. I get to be now when I was in Siri. Hakele chekele mo bekele ya chese na haraba itzadibi na kibone choki muso choki mu solo solo haki ratwa lena karato le lele kalu le ki murena marabo filaseo ki kileto la bophelo ba ka ya o ke ho ba ri ke le motho a mobe ka pa le batho ba ka mpona ke le motho a mobe empa hona le motho mong a nthata ke murena.
Potso e latelang eo yona e tla re fela, what never fails to make you happy? Ke ntho e le nngwe fela e sa faileng ho etsa hore o thabe.
Hai ngwanabo, ha ke bona re tsheya ho le monate ka tlong, ha re mathata a re fetileng ka ona lefatshe, a nka reng ha ne ke re wena ke batla bua, ha ke batle bua ntho tse personal, ke re mathata ohle a lefatshe re fetileng ka ona ka lefatshe, empa ha ke bona re tshe le mofumadi wa ka ho le monate, re shebile TV a nthusa hobane wa nthusa ho ngola, ke ba the happiest person on earth.
An earth. Hmm. Tapasimo na. Potso e latelang.